Tozan Moko, Namkul Server Center, and the Sukoko Batin and Bata. You say Indian guns of which Inda Waifani, Linda Wongiona Lana, Tweet Tripod, Funegilana, Funegama, Pemit, Funega Inn, but also Matuba, Little Weaban to Lena, and the Longi Tuba, Abatola, Abal Sevens, and guns are going to Ning Olede, Momsindo, Okona. Indawo engivumele kahle ngaza kwethu sikhuluma lana ngokoyila is ukhiye wakho ngani za kwethu oyila ukhiye wakho meaning ukuthi akufuneki ukuthi uzulinde ngani za kwethu ukuthi uzube nemali yonke kuzinto zakho zolunga uzube nama thousands nama thousands ngani za kwethu just be honest nomela phendaba ukuthi lalela la ndoda lalela la mama lalela umthandazi lalela umfundisi okwamanje imali anginayo imali enginayo njengamanje imali engakho but 500 rand is common futhi into engifunayo usizo ngicela unginikeze usizo olulingene nemali engenayo makumelaphi ngempela wendabuko uzokwazi ukuthi abe nazi induku za wonke amazinga empilo khona na uzokwazi ukuthi into zakho uyithathe step by step ngoloku kuvuleka intanhla yakho kancane kancane uyaphindela kuyena uthi hayi manje nasengilokhuzana sengulele izinga leli uma kumelapho nengqondo okwazi ucabangela abantu uzokwazi ukubona diamond lo muntu uyimisele lona chaza ukuthi mangamnika induku sibanibani nosibanibani into zakhe singasheshe ivuleke uzokwazi ukubuya azokwenzani azolasha ngokuphelele then into zakho ziyaqaleza yavuleka by the time uthola ukhiye kuLocksmith into zakho seyilula ngani zakho usuyazi manje ukuthi usuma uvula kuvaliwe nawe ngoba ingidi yakho wenzenjani uyithambisile kwenziwa njalo ngani zakho sarkwa sendoda lesugogo bathini batha uma vula kuvala emzini amanye amadoda shingishana somoya yey ngane zakwethu igebe engizimingo mumo kodwa bangayitshontsha inamba bayiphothe ngendlela abayifuna ukuyiphotha ngayo kodwa okusala ingane zakwethu iqiniso elimile isiphiwo sami ngasininga bakithi ngeke basenze lutho ingane zakwethu sisalukwa sendoda ngelive eIndia thokozani bogogo.